mawingu mefunguka, muda kukua ndo mefika. Tupike tuwa mbele, na hachwi mtu nyuma.
CRDB Bank, tunakusikiliza.